iwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumva muherereye iyi ni Radio FIS FM y'urwaruka iradio mushobora kumva muciye kuri wezi 3 akaburungu Radio FIS FM akaburungu com amasaha 28 kuri 28 kandi buri munsi aya makuru kandi mushobora no kuyasanga ku rubuga rwa YouTube mwanditse ijambo Radio FIS FM y'urwaruka turi kwigerekerezo rya 8 mukakaro umwaka w'2024 amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira Inyakuru zitagira umukono ziguma zitogwa hirya no hino mu gihugu kuba ari agashavu k'abanyagihugu katanguye kuduga kubera amanyanga y'intwaro ihari muri aya makuru muraza kumva umwihwezo wa Jean-Philbert Karangwa yashinze Radio FIS FM ijuyugwaruka Nawe mwishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa Leta Oricom basaba Leta gukorera mu muco naryo ribafashe urugamba mu by'ubutunzi naryo muca muvyumva mu kanya Ubu nta gitoro cemerewe kuva muri Kivu y'ubumanuko kija mu Burundi na gake kahora kaboneka karagaritswe inyifato igayitse y'imbonerakure niyo izinyegeje inyuma navyo twabibateguriye amakuru twabateguriye akaba ataraya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Jean d'Arc Gikundiro ngirenda yabashikirize nkaba ndi ko ndafashwa na Yves irakoze mu buhinga bw'ivyuma twese hamwe tubahaye ikaze
kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko iyabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari
reka ntitwari no atandi mu makonfonde parashoze ntimucanga ibintu ntitwanka kwizera ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu zizoguma ari ijambo ry'Imana
Nahore kigira kiti iyo ivyo wafashe cyo gusenga barazi ko bariko barahenda imana bari barazi ko bariko barayibesha o imana ntibeshwa woroha gufata abantu ugahita bashimira ngazi bose ukabatwara kwa mabara ibi yose cyane nifuka cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu bukene ndonge ndabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongongoka mu Burundi ntizongera kubaho CNDD-FDD umugambo utazokongera kwitwa umugambo mu Burundi ku buryo bazohabwa ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba
Radio Kisafa
Aya makuru tuyahere mu gisata cy'amagara y'abantu hari abakozi bakorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu byo gutanga amaraso basanzwe bahurikiye muri sendika SINAPA bahagaritse imirimo kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 mukakaro umwaka w'2024 Donesiano avuga ku izina ry'abo bakozi asigura ko mu byatumye bahagarika imirimo ari uko agashahara kabo ko mu kwezi kwa gatatu no kwa gatandatu kashishijwe ku efo kandi gushika n'ubu akaba atani jambo ryo guhumurizwa aha ikindi basaba n'uturusho leta yatanze biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu cyasinywe muri ntwarante umwaka w'2023 biciye kandi mu itegeko nshikiranganji ry'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta rivuga ko abakozi bose batunganirizwa kuva mu kwezi kwa gatanu bakaronswa kandi umushahara uriko uturusho twari twarahagaritswe Donesiano avuga ko batanze kenshi uko bavyumva kuri leta ari nayo isanzwe ibakoresha ko bashobora guhagarika akazi haraheze ukwezi kugeza aho bunguruza iryo gabisha mu kiringo cindwi yose ariko ntibatunganirijwe aba bakozi basaba umushikiranganji w'amagara y'abantu n'uw'ikigega cya leta fata mu minwe ico kibazo kuko nabo batanezerewe kubona bahagaritse imirimo politike umugwi ugiye gutunganya amatora mu ntara ya Butanyerera werekanywe kuri uyu wa munani mu kakaro umwaka wa 2024. Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni yerekaniye muri Hotel de Plateau mu gisagara ca Ngozi umugwi ugiye gutunganya amatora CP mu ntara ya Butanyerera. Abishikiriza uwo murongozi yavuze ko hisunzwe itegeko inomero rimwe akarongo ubusa gatanu akarongo cumi na gatatu mwarante mwaka w'2023 ritunganya ubushasha igitigiri n'imbibe z'amakomine aho umugwi sepi ugizwe n'igitigiri c'amakomine ari mu ntara bakongera ko abantu babiri uwurongora n'ujejwe ibikoresho mu gihugu cose bazoba ari abantu 52 aho akaba yamenyesheje ko ikiringo c'iminsi itatu kiri mu ngingo ya 38 agace ka nyuma arico gitangwa na seni kugira ngo uwoba afise amahinyu canke akangonongono kubo yerekanye abishikirize. Tubamenyeshe ko igenekerezo rya 29 mu kakaro umwaka w'2024 arico kiringo abatorewe gutunganya amatora mu ntara bazoherebwako i Bujumbura inyigisho zizomara iminsi itatu. Inyandiko zibogoza umukuru w'igihugu Ndayishimiye ziguma zitorwa n'icemezo gikuru cerekana ko abanyagihugu barambiwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu niwo mwihwezo wa Jean-Philbert Karangwa akurikiranira hafi ibijanye na politike y'u Burundi akaba arongoye ni Radio Peace FM ijuru ry'ugwaruka tumukurikire.
Ibi inya bisa nkaho haheze igihe kitari gito ubutegetsi bwa CNDD FDD buhanganye n'abanyagihugu kandi nta nzira CNDD FDD yigeze irekera umunyagihugu ngo ashobore guhungiramwo canke ngo atore akoyoko. Ibi inya ni bimenyetso ku ruhande rumwe mvuga ko ari simusiga byerekana ko abanyagihugu bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa CNDD FDD na cyane cyane ko bitoroshe ukuntu ibibanza biba byaberemo iminsi mikuru nk'iyo biba bicunzwe mugabo agaheza hakaba umuntu aza akanyanyagiza impapuro mwenizo. Jewe ndabiha insiguro y'uko abanyagihugu bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa CNDD FDD unya ariko barabikora nk'abiyahura kubera ko badafise aho bahungira badafise uko babivamo ubu unya biyemeje guhangana n'ibyo bibazo bo nyene ubwabo.
Uyu mumenyesha makuru akabona ko akenshi ucusanga leta irengera kubo yita abansi ikabagiriza ko aribo baba bazinyegeje inyuma na cyane cyane abo batavuga rumwe n'ubunyene tumwumvirize.
Ama kandi iyo impapuro nk'izo zato ntihabura ababigenderamo bagaheza bagafata abantu batari bake mwarumvise ko harabafashwe mu ntara ya Gitega ntituramenya ko hari abafashwe mu biro bikoramwo umukuru w'igihugu mugabo kumbure ntibibura ko haba harimwo kurenganya abantu mu gihe bariko barafata abantu nk'abo bagaheza bagafata aho bashaka. Nkagira nti rero ibi inya nta yindi nsiguro n'imwe nta kindi kintu na kimwe byoheza ngo byafekte ku munyagihugu atari ukumurindisha. Hari igihe rero nk'uko nabibabwiye bitangira kaka yabo ugakubitira mu nzu na kwa haragirika kakwiyahurirako mugatabagurana kavuga kati ari ugupfa napfuye. Bibaye ari inyandiko zitabwa n'abanyagihugu kandi by'ukuri mu matohoza twebwe twakoze twasanze izi nyandiko ari z'ukuri zitabwa n'abantu badashaka ubutegetsi bwa CNDD FDD bivuga ko atari umukenyuro wa CNDD FDD ahubwo ari abanyagihugu bamaze kurambirwa ubu butegetsi bwa CNDD FDD bupfukamye mu nda umurundi gihe kinini kandi adafise ukuntu abyikuramo ngo n'imiryango yabo babayeho neza.
Geoffrey Karangwa mu gusozera asaba leta ya Ndayishimiye gutorera inyishu ibibazo bihanze Burundi vuba na bwango atari ivyo umunyagihugu ashobora kuzohaguruka nkuko biheruka gukogwa mu gihugu ca Kenya n'ubunyene tumukurikira
warabonye biheruka kuba mu gihugu ca Kenya aho William Ruto abanyagihugu bonyine bifatiye ibintu mu ntoke ntibagikene ubabwira ngo dukore ibi ntibagikene ubabwira ngo amasaha naya mbonye niyo bajingitijwe barafata igihe runaka bagahagurukira rimwe urarasa ntibarasira rimwe urasa miliyoni 10 na zingahe ngo zirasire rimwe ntibicira rimwe bafatira rimwe ariko baraheza bagahaguruka leta nitahakuricigwa bivanye n'ibyo abanyagihugu bandika basaba nta kabuza ibi bintu byo ndabibona ko bizohera nabi leta igakomba mbogwa n'abanyagihugu mu gihe leta itokwikubita agashi kwikubita agashi leta isigaranye nibi niyihe nuko umukuru w'igihugu hari muri kino gihe bigaragara neza yuko ibyo yapanze byose byamunaniye umunwa wose uronka icurya ngo umufuko wose ujejeti faranga ibi inya biri hehe mbega ikujejeti faranga nibi umunyagihugu atubitse umukanda atubitse wavubi mbega kuronka icu umunwa wose ngo icurya nibi inya umunyagihugu yajumarariwe yabuze yava niyaja nibaza ko leta ari kwe kuhakura icigwa igaheza igatanga imihoho tukagerageza no mubandi tukaraba ko harabuza baduhumuriza
uwo yari Geoffrey Karangwa yashinze Radio PCFM Jugwaruka akaba anakurikiranira hafi ibibazo bihanze Burundi inyifatitabereye y'imbonera kure yo bariyo yatumye mu sitaneri wa territoire ya Kivu muri sud de Kivu mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo afata ingingo ibuza urudandazwa rw'igitoro n'ibindi byankenerwa bijabukanwa mu Burundi biciye mu ruzi Rusizi ibi bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara z'u Burundi zihanurubibe n'ico gihugu baba hafi y'uruzi Rusizi mu gihe uwo mutegetsi we mu itangazo yasohoye amenyesha ko urwo rudandazwa ruciye kubiri n'amategeko rugira ingaruka nyinshi ku butunzi bw'igihugu ciwe n'abanyagihugu begereye uwo mupaka inkuru ya Audace Kaburo
nkuko biboneka mu itangazo ryo kuri uyu wa kane mu kakaro umwaka wa 2024 cyatewe ko umukono n'uburongoye territoire ya Uvira Mabiswa Seremani Jean Dodier iryo tangazo rimenyesha ko kumvoza umutekano n'ineza y'abanyagihugu baba mu bumanuko bwa Kivu cyane cyane mu bice bya Kiriba Runingu Kabunambo Sange Ruberizi Rwegera na Ruvungi bice byose bihana urubibe n'u Burundi igabanywa n'uruzi Rusizi Mabiswa amenyesha ko hafashwe ingingo zihagarika urudandazwa rw'igitoro n'ibindi bidandazwa byankenerwa nk'ibitenge inzoga zambiye hamwe n'ibindi bidandazwa byose bijabukanwa mu Burundi biciye mu kinywabi kubw'uwo mutegetsi mu gihugu kibanyi cha Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo iyo ngingo ifashwe nyuma y'inama nyinshi yagiranye n'abajejwe umutekano bakorera muri ibyo bice bamushikirije ko urwo ruja n'uruza rw'ibyo bidandazwa igira ingaruka mbi ku mutekano n'amagara y'abanyagihugu begereye uruzi Rusizi kuko bigoye gucungera ibisohoka n'ibyinjira kandi ko birimo ubusahuzi ku butunzi bw'igihugu cha Congo bigatungisha akagwi gato mu bategetsi na bamwe mu nzego z'umutekano biciye mu kurya igiturire sivyo gusa bisigurwa na Mabiswa Seremani amenyesha ko urwo rudandazwa ruciye kubiri n'amategeko rwatumye igiciro kw'iritiro y'igitoro ciyongera aho iritiro imwe y'igitoro ubu igugwa amafaranga 2600 mu gihe yahora igugwa amafaranga 3500 amafaranga akoreshwa muri ico gihugu naho biruko amakuru dukura mu banyagihugu begereye uruzi Rusizi ku gice c'u Burundi ntibemera ibyo byose byashikirijwe na Mabiswa ko ariyo mvo yo kubuza urwo rudandazwa bo bavuga ko iyo ngingo yoba yafashwe ifatiye ku nyifato mbi y'imbonera kure ziheruka kwerekana mu gihugu ca Congo ubona ko inyishi molizo arizo zikora urwo rudandazwa abo banyagihugu bakemeza ko ibyo bibaye inyuma yaho mu minsi iheze izo mbonera kure nkuko zamenyereye zajabutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo kuzana ico gitoro kigeze mu nzira zindukiranye amavideo yuzuye igitoro niko guhura n'abajejwe umutekano hafi y'uruzi Rusizi aha zari zikazanuye kujabuka abo bajejwe umutekano barazihagarika hagukurikiza amategeko ahubwo zaciye zahuka bamwe mu bapolisi b'ico gihugu zibarengera ko n'amahiri umwe muri bo akaba yarasinzikajwe nayo mahiri maze zihejeje gukora ayo maroregwa zica ziruhinda zirajabuka abo banyagihugu bakamenyesha ko hamwe iyo ngingo yokomezwa uko yafashwe ku ruhande rw'u Burundi n'ivyahuha bigiye guhuhuka ubona ko ingorane y'igitoro mu Burundi imaze imyaka ibiri kugezaho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ashikiriza ko inyishu ku kibazo c'igitoro atayo afise kandi atayo azotanga mu minsi ya vuba kuva ku munsi wa kane iyo ngingo ifashwe ibido imwe y'amaritiro 20 yahora igugwa amafaranga 2,200 ubu igugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 350 bikaba bitanoroshe kuyironka bagasaba abarongoye Burundi gutorera inyishu ico kibazo cadutse hagati y'uwo mutegetsi wo mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo n'izo mbonera kure kugira ngo ico gitonyanga c'igitoro kibandanye kiboneka mu kurindira ko amikoro kuri leta y'u Burundi aboneka maze igitoro gisubire kuboneka mu bubiko bwaco irya nino mu bice bitandukanye bigize u Burundi.
Odese Kaburo ndagushimire ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricom ngo ririteguye gufasha leta mu kwinjira mu mugwi w'ibihugu bikorera ku mugaragaro mu gisata c'ubutare iteye aho ngo ni mu gihe leta nayo yokwemera gukorera ku mugaragaro bikaba byashikirijwe na Gabriel Rusiri arongoye iryo shirahamwe hari kuri no wa mbere igerekezo rya 8 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2024 mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Claudine Ndayishimiye
nkuko byashikije na Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Oricom mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Gabriel Rufiri aserukira Oricom mu itangazo yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 mu kakaro I Bujumbura yamenyesheje ko yiteguye gufasha leta y'u Burundi mu gihe nayo yokwemera Oricom gukorera mu muco. Ni mu gihe u Burundi bwari bwatanguye gusaba kwinjira muri ITEM mfunyafunyo kuva mu mwaka w'2012 kubera inyungu za bamwe bamwe ariko bukaba bwarananiriwe mu nzira naho n'ubu bwasubiye gusaba kwinjira muri ivyo bihugu muri munyonyo umwaka w'2023. Muri Oricom baremera gufasha ivyo kerego vyose ku ruhande rwayo nkishira hamwe igigenga kugira u Burundi bwemeregwe ariko ngo ni mu gihe leta yokwemera igakorera ku mugaragaro itunganya gico gisata harimo n'intwari bereye. Gabriel Firi avuga ko hamaze gushigwaho ingingo nkuru nkuru zo kwisungwa hakabashikiriwe kurondera gisata cigenga gikorera mu by'ubutare hamwe n'ishira hamwe ridaharanira inyungu za politike kandi bigaragara ko ridakorana na leta. Waserukira ishira hamwe Oricom asaba leta kwerekana imigwi y'abasuma batuma igihugu kidatera imbere kuko batari kure yayo kandi aribo batuma ibintu bimera nabi. Gabriel Firi yibutsa ko uwo mugwi w'ibihugu biyemeje gukorera ku mugaragara no guteza imbere intwari bereye mu bihugu bifise ubutare ariko badashoboye kubukoresha bakoranye mu mwaka w'2023 ari ibihugu birenga 140 ariko ibihugu bishika 50 akaba ari byo byatanguye gukorana. Icicaro gikuru gica gishirwa mu gihugu cya Norvège.
Claudine Ndayishimiye nawe ndagushimire ndanakumenyesha ko mu bijanye n'ubutungane intambamyi nyamukuru ku bijanye n'ubwigenge bw'ubucamanza mu Burundi ngo nukuba umushikiriza manza mukuru ashigwaho n'umukuru w'igihugu aho gutogwa n'abacamanza bo baba bazi neza uwo bishobora aho gushira imbere ikimenyane. Ivyo bikaba bimenyeshwa na Gustave Niyonzima arongoye urunani rw'abacamanza kazi
Conseil supérieur de la magistrature yategerezwa gutwagwa na Perezida wa Cour Supreme nabo bacamanza bose bagatogwa hagati muri bo ntibatogwe nabandi bantu bavuye muri pouvoir exécutif nk'ibintu bitumvikana kuko ndiwe ya 93 ibwirizwa shingiro riravuga ke pouvoir exécutif witwara ari umukuru w'igihugu rero izo bisata byose byategerezwa gutwagwa n'abantu bavyo kandi aribo bitorewe niho ubutungane bwategerezwa guca buboneka bituma nyabutungane butigenga abo bacamanza baba batowe n'umukuru w'igihugu mu manominasyo na kariyere yabo no mu kwivuriwa n'amagrade bakaba cote parlo ministre de la justice ibintu bitumvikana ari uwo muri pouvoir exécutif niho rero haca hatangura kuba ukutigenga kw'abacamanza ukutigenga ku butungane hari n'inzitizi nyinshi mu mategeko amategeko yategerezwa guhindura guhinduka ibyibizwa shingiro rigatomora neza ko ari abacamanza batorana hagati muri bo evolution ya kariyere yabo akaba aribo bayitunganya biciye imbere ya president wa Cour Supreme atwara sentare na news agafashwa n'abahanda ari nka procureur general de la republique na conseil supérieur de la magistrature nta wundi muntu yoyizamo wo muri pouvoir exécutif no muri pouvoir législatif ikindi kindi naco giteye amakenga nokungene ro pouvoir législatif yivanga mufite butungane nyaba camanzi yo babatoye mu nyuma bica muri sena bakabakenguza niyo n'institut ya mbere kindi naco nuko na bije bakoresha mu butungane iyo bije iba voté par les deux chambres du pouvoir législatif l'assemblée et le sénat bakavyemeza bategerezwa kuba bafite bije propre yabo abo bakayemeza aribwo bayiyumvikaniye ko bitarinze guca hariya nta organisation ya bije yabo iriho iya mategeko ntayitegekanya kujya hariho ingene babitegekanya kuri pouvoir exécutif no kuri pouvoir législatif rero hari n'inzitizi nyinshi zituma nyabutungane butigenga
uwo akaba yari Gustave Niyonzima arongoye urunani kajibo nganye ne dusozire amakuru twese abateguriye mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo shimire n'uruganda rwacu rwa yatorokanije ntibagiye ivira koze yari mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Jean d'Arc Gikundiro nariko ndabashikiriza mu nkundiriye duhanisango ku munsi wejo Imana niyatugeza na gahwa.